at the blue glow, way out in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you say, dear one, hold me fast. Started praying, oh Lord, please let this love green seem to float right through the air. Heavenly song seem to come from everywhere. And now, when this moon glow, after the blue, I always remember that blue glow gave me you.
Da 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 da